dhib kaan qabo tolo ruux la jaari miya dunida jooga miya dunida jooga yatee naftayde jamaashadaani hayse yatee naftayde ay kacheesan waydaay mariga hoy hoy adiga maniga maniga hahu jeelka hoy hoy mariga maniga mariga maniga hahu jeelka waa